Yes, ndakuramukije inshuti mugenzi w'igano bya Indundi TV. Ndakuramukije wewe wese udahengesha ni mukubandanya ushigikira ibikorwa bikorerwa hano kuri Indundi TV. Ni development, ni music, ni sport, ni na film n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye bikunze gucana kuri Indundi TV. Murabizi nama ndiga kugira ngo ndakuzana ibintu bimeze neza. Je banyita Jean Allen warugira cyanke Allen the Real. Ushobora kunkurikirana ku mbuga zose kuri iryo zina yaba Facebook, Instagram ndetse na Twitter. Ariko kandi ushobora kudukurikirana kuri Facebook nka Indundi, Indundi Mag kuri Twitter, Indundi Magaz kuri Instagram. Niko byifashe ukaza uraronka ibintu bimeze neza. Nta bindi nama mpari ngaha kuri Indundi TV kugira ngo ndakuzane. Niko nimba utarakora ijambo subscribe, urashobora kucurikora ko kugira ngo ndakuzanire ibintu bimeze neza n'umutumire wanje. Ndabizi ni mushashe, ushobora kuba utari umuzi ariko umaze kumva ibikorwa byiwe. Yes, nchuti mugenzi mwuko na wikubi ye na kuzani umutubiri wanji, numushiti wanji. Ariko, kebeka metusele nda kura mwote.
Mbawala mkijenezi.
Momente na heza? Akadiki kume ngosi na heza?
Kasara.
Repetisyo nyinshi, mchanka grip.
Imambu za kazi.
Za kazi. Ariko, kebeka metusele kwa wikura doku ikirana, nindu?
Kebeka metusele numuriri mzi wa gospel. Sanzo kura muri gospel music. Kawa. Akora nibindi.
Ni umuririmbyi wa gospel yatangiye kuririmba ryari, kumenya kuririmba ni impano yiwe n'ivyo yagiye kurondera.
Je nibaza yuko nabisanzemwo nabivukiyemwo muri Sunday school. Sinzi abantu nk'abantu bagenda muri église barabizi inyigisho z'abana. Donc nararirimba naririmba muri izo nyigisho twa dufise chorale ya Sunday school. Rero ndakura hama ndatangura gukora mu migu itandukanye mfasha ibintu bita bya backing cyangwa backup. Donc nagenda kurana n'abaririmbyi batandukanye.
Kumenya kuririmba ni ibintu wakuriyemo wisanzemo. Hari umuntu mujyango wanyu yarigeze kwaririmba?
Twese turaririmba gusa ntibiyesipoza. Je nije nagira ubuntu ndasohoka ndatangura kuyesponsa.
Uci uvuga ati reka mpitemwo gospel music. Hari benshi batangura bari muri izo nyene za Sunday school n'ibindi bigiye bitandukanye ugasanga bararirimba mu makohale ariko mu nyuma bakaza kuririmba indirimbo zo navuga izo bitisi profan. We kubwawe kubera iki washimye gospel no guhe butumwa wifuza gushikiriza abagukurikira?
Jewe nashimye gospel kubera ko cyambe na mbere ndakijijwe. Ndakijijwe hama nahisemo donc kugira kugukoresha umwuga wanje muri gospel music kugira ngo shikane ubutumwa bwiza ku bantu batandukanye.
Uvuze ndakijije uri karagukurikirana tatahura neza gukizwa yumva ko gukizwa ari guhindura idini yumve kari
iki gukizwa sukuhindura idini oya ahubwo nukwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe hamukaca ukaca witwa umukristo. Donc a new born again niko novyita
ati si uguhindura idini ahubwo nukwakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe
akaganza ubugingo bwawe.
Iyo uri kuraririmba cyangwa iyo uri ko urandika indirimbo zawe n'ubuhe butumwa uba wifuze ko bushikira babandi bumviriza indirimbo zawe?
Uwe butumwa biravana. It depends ni gihe mba ndimwo ko ari gihe ushobora kwandika ugasanga abantu bari mu bihe bigoye ugaca wandika ukaronka message yo gutanga indirimbo yo kuremesha abantu. Ya birava je novuga yuko bivana na situation.
Umenya gute yuko abantu bari mu bihe biryoshye, umenya gute yuko abantu bari mu bihe bigoye mu gihe abagukurikira n'abantu b'imihingo itandukanye bamwe bamutanaze.
Je nakubwiye yuko biravana na message mba naronse. Uronse message donc ukacuyirekura ukacusanga. Rero iyo message ukuntu wayironse donc igira afasha umuntu atandukanye.
Ativana nuko nagenda aronka message nuko abantu baza kuyakira. Umuntu ashobora kwakira message yawe akayakira ukutipfuza yuko aza kuyakira. Muri icyo gihe urahezwa ukabyakira gute, urahezwa ukabisigura gute?
Nicyo gituma mwebwe muhari. Cyo gitumwe mwebwe muhari kugira ngo donc uyu uhamagaye umuririmbyi aranovuga yuko yaclaircisa ibintu kanaka ku bantu badatahura neza.
Ndi kumwe na Rebecca Metusela. Mu bisanzwe hari abaririmbyi benshi baririmba gospel, hari abaririmba rap, hari ababishyiramwo amaterme ari ukuntu umengo niyo amaterme y'isi abantu bita y'isi. bajya nabo batanga bujya butumwa bicishije mwijya nzira bobo wowe ubakira gute turetse yuko abandi baba bakira bacanke idini ryo bari bakira wowe yumvirije ubutumwa bwa dufate ba big zoe tuvuge ba prince mushinde n'abandi bagiye batandukanye ba gl wowe zige ndirimbo zabo zakira gute
ndazakira neza kubera ko ni ariyo mission dufise ngakwisi nuko nugukwega imitima urumva tukayikwega so hariyo nubundi butumwa avuga Pawulo ngo yugeze mu bikorino gerageza kuba mu bikorino kugira ngo ukwege uronke umutima canke umushaha so iyo bakoresheje kuriya c'est-à-dire yuko baba bariko barifokalizaje according to me bako barifokaliza ku generation kanaka kuko niwogenda ku muntu nyine umva ari ugashika umva Yesu aragukunda oya urarondera strategy kugira ngo message yawe ishike neza
nk'akaro rero ikibazo nca nibaza aje usanze nicaye kwigara fulani mfisi itabi canke kimwe bitura umugi nibyo n'ikintu kitemewe mu gihugu ariko ababinwa barahari kuko ntidukora ivyemewe byose amategeko arahari mu gatoro yarenga nawe woca ufata rya tari kugira ngo nawe uhwege
jewe strategi no cankoresha ngaho sinogenda donc werekana ijya image yuko ukeneye kubabwira ubutumwa kuko deja ntibokwakira donc icurondera de strategi nimba ushobora kuba umugenzi wabo nimba ugakoresha na langage yabo peut-être mugabo ntufate mugabo wewe uko mugiye muravugana ukagenda ubakwega
pole ati iyo ugiye mu muntu kanaka urabanza ukaraba situation yarimwo kugira ngo nawe umenye ingene umuyagisha mitu hari indirimbo nyinshi zigenda zisohoka ariko ugasanga ntidutahuye ibivugwamo kubwa we jewe ntanze akanya kuri wewe kwanza the first ufise indirimbo zingahe
jewe ubu ufise indirimbo
imwe watangwe kuririmba kera tugeze muri event ndibaza imyaka iri yo kuri wowe naho nta kubaza ngo imyaka ingahe kuko ngo umukobwa ntiyivuga kubera iki utanguye kuririmba ubu mu gihe watanguye kera nicyo cyari kikuzibiye
je novuga yuko sinari ndi prêt kugira carrière solo kuko jewe sinkunda kwiyangaza mu kintu mbona yuko nashobora kugishika cyangwa ndagisoze nicyo gituma nayirihaye umwanya ukwiriye wo kwiga kuko ukuvuga kwiyanga cyangwa kwilansa muri industrie ya musique bisaba yuko winjire
atagusubira inyuma
ego so ibyo byose naragiye ndaraba abandi baririmbyi bahuriye ndabiga ko
nabahe baririmbyi bagukuriye warabukiga ko
twarakoranye na Gigi 7 twarakoranye
uvuze mwarakoranye ubushatse gusigura mwakoranye gute
nari nakora muri baking iwe ya twarakoranye na Prince Tuombe nagenda akora mu ma baking ya ba artiste batandukanye like ibi bya Pamoja so hariyo abaririmbyi kanaka donc bari hafi yanjye sino bavuga amazina ni benshi narababaza eske bimeze gute bakambwira bakamanura yanze ubwanje nkiyumva eske ntangure cyenda bireke ndavuga ifu yuko ndo nk'umwanya ukwiriye so natangwe muri 2019 niho nagize lancement ufise yuko ntangwe carrière solo kuko benshi banzi yuko ubintu byo gufasha amabanki
bya bindi bya pe turafise show munsi muna karashaka kuza kuzamfasha
ya ma baking ya
ibyo ntibyakuriye
ibiki
ibyo byuko baguhamagarwa kwa baking
ya byarandiha tuvuge nk'uvya Pamoja baguhamagaye ukore nka baking donc barakuriya quelque chose ibya ma studio nuko nyene ashaka
uruho rujya mu studio kanaka gufasha abandi baririmba
ego
uwa profana waguhamagaye umwitabo
inde
uririmba profana ufate nka Fari yaza kwikozeko tindakunda ijwi ryawe woza kumfasha
je novuga biravana n'indirimbo biravana n'indirimbo ariyo ndirimbo zitanga message nk'iby'ibihugu ubumwe je nogenda gufasha
hamiye urukundo ariko urukundo nigo tubanza kwiga ubwa mbere kuko ni Imana itubwira tubanze gukundana none ariko yigisha urukundo gashaha ukumviriza lyrics yiwe ukumva nta bintu byeruye yaririmbye nk'uko bakunda kuvuga ngo waririmbye byeruye naho uwo muhora ikibaho
ibyo nibyo kwiga
yes niko bimeze ni Rebecca Metusela umaze kuraba ukiga ku bandi urugendo wabonye rugoye ubu unye urimwo wasohoye indirimbo ya mbere abantu barayakiriye urugendo wabonye rumeze gute rw'umuziki rero
urazi intango ya migoye ntango yamigoye narabibonye donc kugira ngo kagenda ku muntu kamusaba gufashe akigira like mengo
udahari
byo byose narabyakiriye ndetse n'abagasanga n'abaririmbyi abaririmbyi nyene gospel nyene nabo ugasanga peut-être kubera ko wabona intango est-ce que uyu muntu ari sérieux y'ibintu atanguye bon je narabyakiriye positivement
nabo nyine hari ukuntu ko kwirengagiza muri abaririmbyi ba gospel
inde
abaririmbyi ba gospel nabo uvuze tugasanga abaririmbyi ariko ukuntu utagashikanye ko neza
nico gituma nakubwiye ni intango ibigoye kandi si umuntu wari wese afa kugutahura utanguye kuko abari donc arashobora kwiyumvira eske uyu muntu ari sérieux ari sérieux cyangwa sérieux n'ibintu ariko arakora ya
kubwawe ikintu wari wifuza yuko bogufasha cyane n'igihe tuvuge ku buryo ibyiyumviro n'iki wari wifuza ko bagufasha
cyane cyane narababaza ibyiyumviro cyangwa nkababaza like qu'on présente déjà barafise nka public
zabo
ya
gukora post ku mbuga zabo n'ibindi bitandukanye
ego
amafaranga rero kugira ngo uje muri studio rumwigeme peut-être urafise ahandi ukora abavyeyi cyangwa urafise ubundi muntu agufashe
bon jewe nsanzwe nkora ndi business woman ya
nimba tarakabanga mu kuri iki
ndadandaza ibintu by'ibirato ibintu by'impuzu mugabo
ndagira na kanya ko kugira ngo rero uvuge ibyo ukora byose
bon ndakora urudandazwa rw'ibirato rw'impuzu hamwe n'ibintu bya commission ugabo online
ukabikora gute
nabikora gute so ndabicisha kuri facebook yanjye Rebecca Metusela ngacha ndabikoresha no kuri Instagram donc ibyo byose ni message ni n'uburyo uresha kugira ngo abantu babone ibyo nkora
urudandazwa rwawe ruraheza rukacya rugufasha muri kwa kujya gusohora indirimbo
ya rwaramfashije cyane
nta muntu uraronka gufasha nk'iyemeza kugufasha peut-être yumvise kijya gikorwa mwakoze mbere yuko tuce tukiganira kwa madusoza
oya si kuvuga yuko ntaronse umuntu amfasha mugabo indirimbo ya mbere nakunze yuko jewe nogira
ari ubanza kuyifasha
ya kubera ko muri 2019 naragize événement événement yanjye hari nari mfise management yari jeje ibyo bintu so muga ndavuga yuko nkeneye yuko nkora donc n'investisa jewe ubwanje kwanze
wari ufise événement wakoze igiteramo
wakoze
igiteramo gute ubigenza gute mu gihe atazi indi ndirimbo wari ufise
narakoresheje yari sous forme ya present worship nakoresheje indirimbo z'abandi mugabo aho nyine muri iyo événement niho twaciye tugira lancement turavuga yuko
hari harimo n'abandi baririmbyi
yes
urasohoye indirimbo igikomere mu mutima nimba ntibeshe n'igikomere mu mutima uciyandika wisunze iki na cyane cyane ko harimo amajambo agoye nawe ndabizi yuko wumva kagoye uraza kugerageza udusigurire ibyo washatse kuvuga uraza kuturirimbira gato y'ugenda urakaririmba kugira ngo udusigurire n'ibyo washatse kuririmba wanditse indirimbo wisunze wipfuza yuko abayumviriza cyane twe twayumvise turonka message yawe
bon ica mbere na mbere indirimbo je kubwanje ava yuko ndayandika yarangoye gute cause ni novuga yuko nacyarigiye ndiko ndasenga ndaronka message igikomere ndavuga why igikomere kubera ko nari mfise deja indirimbo nari navuze yuko ntegeze gusohora mugabo birava mu gahunda ibyo novuga biva mu gahunda hazi icyo gikomere so mu kwiyumvira ndatanga ndabyandika gute igikomere nandika gute mbera he so nda muri iyo time ndabandanya nsenga niho naca nangura ndibuka yuko iyo song nayanditse mvuye muri prayer ndandika so naciye nkostata yuko hariyo ubuzima umuntu acamo nanjye akuduhereko ndagenda acamo mu buzima butandukanye hariyo abantu bagiye barambabaza ngasanga kugira ngo ndekure byaciye kure nyene haba igihe Imana irankiza so nace nawura yuko kumbure hariyo abantu batandukanye bafise ibyo bikomere ashobora kuba afise ibikomere by'umuryango ashobora kuba afise ibikomere by'abagenzi ashobora kuba afise yahawe igikomere wewe ubwiwe yaciye donc yoba yizaniye hari ibintu usanga umuntu agiyemo umuntu akamuhanura akamukebura ntugende muri icyo kintu kizoba kikuzaniye ingaruka mbi ukatusanga haje konsekansi kabi igikomere umutima wawe
ukumva ko umuntu yakurengeye
ya so ibyo byose naje gusanga yuko n'imana kugira ngo ibyo byose bishike imana irabipermeta Yeah. Nasanze yuko ibyo byose only God ni Imana yonyine donc ishobora gukiza ibyo bikomere byacu. Yeah.
Ni Imana yonyine ishobora gukiza ibyo bikomere byacu. Ugerageje kuvuga uko cyangwa ndiko ndarumviriza indirimbo yawe. Naribagije yuko hoba hari ubundi buzima imbere yuko ukizwa. I don't know nimba wavutse wavukiye mu muryango kijijwe nawe ukisanga muri uwo muryango nyene. Naribagije yuko hari ubundi buzima wo baba waraciyemo imbere.
Je navukiye mu muryango w'abakizwa papa wanje ni umupasiteri by the way. Wanje ni umupasiteri. Nanje navukiye mu muryango kijijwe mugabo. Kuvuka mu muryango kijijwe ntibisigura yuko nawe ucukizwe. Bon, naragenda nyene muri eglise nkagenda nk'abandi mugabo sinari bwatahure ibyo ndimo. Naragenda nk'abandi mugabo harageze igihe nyene nanje ndavuga ndakeneye Imana mu buzima bwanjye ndakeneye Jesus Christ donc mu buzima bwanjye ndahitamo mugabo avamo ibyo bintu hari ibintu nagenda cyangwa
bizitse hari ubundi buzima bwa bundi bwinyegeje mu byaka kumva yuko umwana nawe akigijwe nk'abandi ariko agira cyangwa bibi byari warunyegeje muri wewe cyane izindi ngeso nkuko ugaruka dukunda guca mu zindi ngeso ni giki kintu wumva ko cyagukwezwa kuko igende ndirimbo umuntu ikara yumviriza ni ndirimbo wisanga warize wayanditse uri muri situation imeze gute
igendirimbo nakubwiye igendirimbo nayanditse mvuye muri prayer kuko indirimbo nari nateguye yuko nzogenda gukora muri studio siyo nagiye gukora
wari wateguye imeze gute wari wifuza kwandika iki
bon nari nateguye indirimbo ya mashini ya rero ndaronka iyo song ndetse numva yuko nuyikorera muri gasti donc style iri classique kuko nashaka message ishike neza urumva hama ijya ndirimbo irashobora kuba yerekeye ubuzima bwanjye ikakwerekera ko nyine ya si kuvuga yuko donc ari jewe oya donc nayanditse kubw'abantu bose
mitu gatoyi urashobora kuducishiriza ko kubera ko uri umuririmbyi kandi umuririmbyi ariyerekana ukwikora mu gahogo nimba ntazongoranye
oya ntacyo nakibazo mana yanjye Soto mutse no wanje nk'amaso imbere yawe umutima wanje wasoye ibikombere n'ibisebe mana ndatsonekaye igisebe cyanjye kirambabaje aya magorwa nkeye nkwiye gupfa kuyaganira kuko ari we ukomeretsa kandi ikaba ari we usomora donc urakomeretsa kandi ikaba ari wowe nyine ukiza
bisigura
uraba donc imana irashobora kugukomeretsa kuko hari abantu benshi bazi yuko donc ibikomere dushobora kubironka ku bantu cyangwa kuri twebwe nyine mugabo jenaje naratawe yuko igikomere cy'imana mosherami kiragoye urashobora kugenda ku mudogiteri mugabo ntagufashe igikomere cy'imana ni mu gihe donc uba wakoze icyaha ukoze icyaha imana ikaguhana ni guhana gukora ku ikwanga no iraguhana ukaca ukomereka wowe nyine donc imana nyine iba yagukomerekeje ikacigukiza
ikagucisha mu bihe bigoye
donc twobiraba neza mu nkuru za Dawidi igihe yakora icyaha imana yaramubwiye hitamo ibihano bitatu ngira ndaguhereze Dawidi aca avuga jyewe nkeneye wowe nyine umpane
aba ari umpana
yes urababasa kandi ukuboko kwawe kukaba ariko gukiza ugise unkomese unkize igikomere cyanje ungise unkomese unkize igikomere cyanje unkize unkize
yes rebe ndagushimire cyane na cyane cyane ku butumwa utanze ako kantu ni ukomeretsa kari nari nabuze insiguro yako nkimva imana ikomeretsa gute genda gushimire cyane ku butumwa bwawe
nanze ndabashimira
kandi ndagushimire ku mwanya wawe
ndabashimiye cyane kubona mwanya yumviye ko mukamamagaza no kuri ntacho mfise no bahereza reka imana yo mwijuru yagure yagure no vuga company yanyu ibagure no kuri
amen ariko kandi nkuko mpamagara umuntu kugira ngo ashikirize impano yiwe abafise nibyo bashaka gushikiriza nibaza yuko ariko kanya ka ko kugira ngo bashikirize na cyane cyane kwa so indirimbo shasha ufite channel no YouTube wifuza ko wayikurikirana no gupartage kugira ngo abandi baronke ijya message mwatanze
cyo no banza kuvuga ndabashimiye ndashimiye abarundi aho muri hose kandi ndashimiye ko na donc mwaran supportinze ndacyari mushasha ni wa mwigeme wanyu umwana wanyu agikeneye donc support mu bintu byose mu gutanga amakuru so channel yanjye ya YouTube ni Rebecca Metusela ha mutugenda ugire uvuga gute
subscribe
cyangwa go click mukirundi byita gutsinze go click kuri kaka kuri kaka
kwiyabonesha kaga kengeri katakaza kubara
kugira ngo uronke gumuronka
notification
cyangwa ibintu bishasha bya Rebecca ha mukurikirane kuri page yanjye ya Rebecca MTSL no kuri Instagram ni Rebecca MTSL ndabashimiye cyane imani bahezagire
okay imani bahezagire nkuko abivuze idutize amagara n'amafaranga ariko ibyo byose bijyoha iyo dufise amahoro na cyane cyane amahoro y'umutima reka ndakubwira yuko ndagukunda cyane ukubaha bisumba kubaho ukubahwa no kubaha byose bikitwa icyubahiro we ni wubaha ni batakubaha ntangorane icyiza we no kuzo warubashe imana mwijuru nizo kuriha ndakubwira yuko ndagukunda cyane jablaze.